niteka n'umunezero nangere ivyo gusubira kubana namwe banywanye ufite mukunda makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza mukaze cyo gukurikirana amakuru abari kravugwa cyane mu bisata bitandukanye cyangwa mu gihugu cy'u Burundi tubashikiriza ya makuru yo kwizera avurwa n'abanyagihugu ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru avurwa na bumenyi amakuru bitandukanye kambere na za nkuru zinyega tw'abarundi turazibatoreza tukazibashikiriza mugabo mukazi kwikirana ku minsi yose ngaha kuri chene yacu n'amakuru yihuta ariko aravurwa mu gihugu intwaro ibereye abategetsi barakombowe barabogojwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano uwo nta wundi atari Gervasi Ndirakobuca batangira ndakugarika muraza kumviriza uko nyene yasohoye ikete yihuta cyane ubogoza mu mabanga wahora ari musitanteri wa komine Kiremba mu ntara ya Ngozi Pascal Sebigo ndetse n'undi musitanteri wo mu ntara ya Bujumbura turaza kubigaruka ku muraza no kumviriza izindi nkuru idushikiye ubwo twari ko tubategurira aya makuru avuga yuko uyu musitanteri wa komine Kiremba Pascal Sebigo ahejeje kwinjizwa ibohero akaba ubu nyine ariko arabarizwa mu ibohero rikuru turaza kubigaruka ko ngaho mu ntara ya Ngozi ibyamushikiye ndetse muraza kumviriza ibyo ariko yagiritswa muraza kumviriza amabi yakoze akomeye turaza kubigaruka ko muri iyi sango y'amakuru muraza kubikurikirana idoni turaza no kubashikira ku yandi makuru avurwa mu bisata bitandukanye amakuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi muraza kuyumviriza turaza no kubashikiriza amakuru avurwa mu bisata cy'umutekano utegereza kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone kuko iyo wafyonze ko uko turonze amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza bwa kuri chene yacu iyo tubirungitse gucuba mu bambere barashikirwa navyo reka nasubire ndabaramutse na nabaye kaze mu isango y'amakuru muragira muyakurikirane ayo makuru twabateguriye n'ayandi ariko avurwa mu bisata bitandukanye byanga mu gihugu cy'u Burundi ingingo imwimwe ukwayo
muzitanteri ijyanzu y'amakoperative nze sanje wayisubije muzitanteri wa Kiremba arabyumvise amakoperative kuyambura ijyanzu niwe bayubatse hajya bayigurisha niwe bayubatse urashaka cyo kugurisha ikintu miliyoni zitatu uwo muntu akigaye muri banki akaronka imiliyoni mirongo ine akaba arizo bamuha agiye kugwakiriza ibitera soni ibintu biko bibera muri komine Kiremba mvese age byaheje buramataru gende ubanze ubwire abene gihugu b'Kiremba mwicare kuri stade bakubwira ibazo byose bihari bikenewe ko musutanira hava nagende bikenewe yuko abari mu nama ya komine bavaho ni baveho kuko natwe bazamariye abene gihugu emwe Kiremba niyo komine yambe nabonye rimwe ibazo byinshi ukayoberwa ko hari abantu bagize inama ya komine ukayoberwa ko hari abarongozi ukabura na kimwe ingorane ziri muri komine Kiremba nzoza nzeze zaheze nimungo nimunduhishe n'ahandi hariho ibibazo mugabo hariho ibibazo biruta ibindi umunsi nzoza ntimuze mutinye kumbwira ikintu cyose bazaba baranyegeje indongozi zayo
uwo yari umukuru w'igihugu perezida Baristo Ndayishimiye yari karagabisha uyu musitanteri wa komine Kiremba abwagiriza ubusuma amwagiriza amabi atandukanye ndetse bikaba byavuzwe yuko ategerezwa kugira icyo akoze kuri ibyo byari kubiragirizwa uyu musitanteri wa komine Kiremba ibyavuzwe riratashe birakozwe bishyizwe mu ngiro n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Gervasi Ndirakobuca yasohoye itangazo ribogoza indongozi zitandukanye ngaho muri politike ya leta ya CNDD FDD musitanteri wa komine Kiremba mu ntara ya Ngozi Pascal Sebigo na musitanteri wa komine Mutambu mu ntara ya Bujumbura Niyongabo Jean Pierre bahagaritswe mu mabanga yo kuyobora izo komine kuri uyu wa 2028 mu kakaro uyu mwaka wa 2022 bigaragara mu mategeko kugira ngandi abiri yatewe ko umukono na Gervasi Ndirakobuca umusekangandi ajejwe harimo ibintwaro bihagati imbere rusangi n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi nkuko binagaragara ku rubuga rwa Twitter rw'uko bushikiranganje mu byabo basitaneri bagiritswa harimo kutubaha uburongonzi bubakukira ugukoresha nabi ubutegetsi ndetse no kutagira ubunyamwuga no gusesagura amatungo ya leta yagiye biravurwa cyane yajyagirijwe n'umukuru w'igihugu ubwo yari yateramiye ngaho mu ntara ya Ngozi bivuga yuko ya musitaneri yoba yakoze amabi yakomeye ndetse anayakoranye nagora amatari w'iyo ntara uwo musitaneri wa komine Kiremba Sebigo Pascal yaheruka kwagiritswa nyene ibitari bike birimo kugurisha ku miliyoni 3 inzu zibiri za komine zari zubatswe ku miliyoni 104 bivuga yuko bo baharanyonyejwe amahera atari make ndetse akaba arabayeho gusesagura umutungo w'igihugu nk'uko byari byagiye binagaruka ko cyane n'umukuru w'igihugu Perezida Baristo Ndayishimiye yagirijwe nanone kunyuruza isima ya komine ndetse yagirizwa n'izindi nzu yagiye sahura ibikoresho bitandukanye byo kuzubaka byagiye birabera ngaho muri iyo komine yari yahora arongoye nyuma rero yuko asohoye icyo asohoye no gushikira nganji bwo bw'intwari hagati iterambere rusange n'umutekano kuri uyu munsi ubu nyine turiko turavugana nibwo hasohotse amakuru yihuta cyane arabana n'uko uyu musitaneri ubu yahejeje kwinjizwa bohero ngaho muri iyo ntara ya Ngozi uyu yahora ari musitaneri wa komine Kiremba mu ntara ya Ngozi yinjijwe bohero rikuru rya Ngozi kuri uyu wa 2009 mu kakaro uyu mwaka 2022 bikaba byabaye mu masaha ya nyuma ya saa sita Sebigo Pascal akaba yafashwe mu gatondo k'uyu munsi ashikanwa kubatswa mu biro by'umushikirizamanza yegamiye sentare isubiramo imanza Ngozi nk'uko nyine byagiye birashikirizwa n'abavyiboneye cyo abanyagihugu baturiye uyu mutegetsi ndetse bamubonye ariko ajanwa n'abapolisi b'inyamiramabi bagiye baramufatira ku muhana wiwe Pascal Sebigo akaba yagiritswa ivyaha birimo kugurisha ayo mazu ya koperative akanovera no kunyuruza isima ya komine n'andi mabi yagiye arakora ndetse bivuga yuko yoba yarakoranye na buramatari w'intara arongoye bivuga yuko ndetse yanagiritswe n'andi mabi atandukanye yavuzwe no mu mabi yo guhiga umumenyeshamakuru yari yakoze amatohoza kubirabana nayo mabi yari yakoreye muri iyo komine yiwe bivuga yuko yakoresheje umugwi imbonerakure ndetse bivuga yuko yanagirijwe n'ibirabana n'igiturire ndetse no kudakoresha ubutegetsi ajejwe mu nyungu ziwe bwite bivuga yuko kandi ibyo bibazo by'ayo mazu hamwe n'iyo sima bikaba byari byateje impari no gucanacanamwo kw'abagize inama ya komine Kiremba n'abanyagihugu kandi muri icyo gitondo nyene nibwo Pascal Sebigo yari yanabogojwe nyine n'umusitirangange mu byo ajejwe harimo iyo ntwari yo hagati iterambere rusange n'umutekano mu mabanga yo kurongora iyo komine ya Kiremba ikaba bivugwa yuko yamaze kwinjizwa ibohero rikuru ya Ngozi akaba ategerezwa kuza gushyirwa imbere z'ubutungane gashengezwe yagiritswa ayo mabi yagiye arakora ubwo yahora arongoye iyo komine ya Kiremba abanyagihugu batandukanye na cyane cyane abazi amabi yiwe bakaba bakengurutse iyo ngingo basaba yuko ubutungane bwokora akazi kabwo uyo musitaneri akaba akagirizwa nyene ivyo ngivyo ndetse wa yanakatirwa imyaka irabana n'amabi yakoze ingaho nyene twari turabashikiriza arabana n'ivyo biri kubera vurwa cyane mu ntara ya Ngozi muri komine ya Kiremba dusindire mu birabana n'impunzi bivuga yuko abarundi bababa amajana abiri bariko bategerezwa kwirukanwa mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu ca Tanzania bategerezwa kwirukanwa mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cha Tanzania kubera badafise ibibaranga. Userukira u Burundi mu ntara ya Kigoma Kekanwa Jeremy amenyesha ko abarundi benshi baba muri iyo ntara ya Kigoma atabipapuro bibaranga bikwiye bafise. Bivuga yuko mu ndwi imwe bakira abarundi bari hagati ya 60 na 70 baje gusaba ubufasha bw'uko bo baronsa impapuro zo kugira ngo bashobore gusubira mu Burundi, ariko kandi nabirukanwa ni benshi ku kwezi bashobora kwababa 200. Urumva ko naho birukana bamwe n'abandi barindira. Kwekanwa Jeremy abandanya amenyesha ko benshi mu kwinjira baje kera guhera mu mwaka 1972 bivanye n'ibihe u Burundi bwagiye buracamwo, ariko abinjira ubu bisaba urupapuro rumara iminsi 15 kandi rukaba rutangwa ku buntu. Iyo ruheze baca bicara bakarondera ubuzi bagakora bakazoja kubamenya babafashe canke bagize ikindi kibazo. Amategeko yaha arabivuga neza ko ufashwe atagira impapuro n'umunyororo w'umwaka wose canke ihadabu y'amafaranga agera ku 500,000 y'amashiringi. Ayo nayo akaba ari amahera atari make uyashize mu mahera asanzwe arakoreshwa mu gihugu cy'u Burundi. Uwo muserukiri w'u Burundi Kigoma yamenyeshe kuko bahora inama zihuta bajeje intwaro bo muri Tanzania no mu ntara z'u Burundi zihana imbibe n'icyo gihugu ku ruhande rwa Kigoma. Abategetsi baremeye ko urupapuro igirani mwema rwoma kuva ku minsi 15 kandida ku mezi atatu, ariko bikaba bikiri mu nteguro. Ariko mbere y'uko ibyo bishyirwa mu ngiro, abarundi bokisaba yuko abarundi bokitwararika kwinjira no kuba muri iyo ntara bitiye mu mategeko, ko utuzofatwa ahari binyuranyije n'amategeko ategerezwa kubona uburakari bw'ubutungane bw'icyo gihugu. Banywanyi bacu mwakurikiranaga amakuru twari twari ko turabashikiriza ni ngaho nyine dusozereye ayo twari twabateguriye yariko avugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka nk'ingurupu n'abagenzi banje bafasha kuyatohoza barayatohoza bakayarumbika na njewe nkayagushikiriza ukayakurikirana ku minsi yose ngaha kuri shene yacu. Gurupu mwese mukunda amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku minsi yose, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza abo twabanye, mbifurize guheza kigwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha.